Kule video, siza kuthetha ngeendidi zokutya okubalulekileyo kumama okhulelweyo nomntwana osakhulayo. Ukutya okukhuselayo kubalulekile ukuba kubekho epleyitini yokutya, kangangehafu yokutya esikutyayo. Oku kutya kukhuselayo yimifino neziqhamo. Oku kutya kugcwele ii-vitamin nee-mineral ezinceda ukukhusela umama nomntwana kwizifo ezifana nomkhuhlane. Nokuhambisa nesifo sephepha iTB. Iziqhamo nemifino zikhusela namehlo, ziwenze abone kakuhle, zenze nentliziyo yomelele, zincede nokusebenza kwesisu kakuhle imihla ngemihla. Ukutya iziqhamo nemifino kunganceda ukusikhusela kwizifo ezifana nokungaboni ebusuku nesifo somhlaza ikensa. Xa ukutya esikutyayo kunesiqingatha esiyimfino, kudibane nokutya okunika amandla, nokwakha umzimba epleyitini kamama, umama angaba nokuziva mnandi, ahlale enamandla, abe nomzimba omhle okanye isiqu esihle. Imizekelo yemifuno yile, ikhaphetshu, itumata, ikherothi, ibitruthi, ispinach, imbotyi, ithanga, isquash, iertyisi, itswele, nebrokholi. Imifuno ephekwe ekhaya inempilo kunemifuno ethengwe sele iphekiwe. Imifuno emininzi ayifuni kuphekwa, ingatyiwa ingaphekwanga, njengeekherothi ezinqunqwe zayimicwe, ikhaphetshu netumata. Imizekelo yeziqhamo, ibhanana, ama-apile, iorange, iipesika, iinatshisi, amapere, iidiliya, ivatala nepayina. Iziqhamo ezifresh zibhetele kunezithengwa zisetotini okanye enkonkxeni. Ezi ziqhamo zilungile kuba azinayo iswekile, yaye kuzo kukho iivitamini. Iziqhamo zezona zimuncumuncu zilungileyo unokuzipha abantwana endaweni yeeswitsi. Ukutya iziqhamo emva kwesidlo endaweni yepudin nejeli kukona kulungileyo. Ukutya okukhuselayo kufanele kutyiwe yonke imihla ukuba kuyafumaneka. Ukuze sikhule sinempilo, kufanele sizame ukutya iintlobo ezintlanu zokutya okukhuselayo yonke imihla. Eyona ndlela yokufumana ukhuseleko ezifeni kwiziqhamo nemifuno kukutya iziqhamo nemifuno ezintlobo-ntlobo. Iziqhamo nemifuno ezinemibala eyahlukeneyo zinevithamini ezahlukeneyo. Ivithamini nganye inomsebenzi okhethekileyo ekukhuseleni impilo kamama nomntwana oyityayo. Ngoko ke kufanele ukuba sitye imibala emininzi yemifuno neziqhamo epleyitini xa sinakho ukuyifumana nokuba sinakho ukuyithenga. Nokuba imali inqongophele, ukutya okukhuselayo kufanele sikwenze into ebalulekileyo. Siqale ngako ukuthenga kuba oku kutya kunezakhamzimba ezininzi. Ukuba ngumama kungaba yinto emnandi kakhulu, ingakumbi xa sihlala sinempilo, ukuze sifumane ithuba lokuzonwabela nabantwana bethu, sibabone bekhula, bomelele, bonwabile. Khusela impilo yakho nempilo yabantwana bakho ngokuba utye iziqhamo nemifuno ezintlobo-ntlobo ezahlukeneyo.